Magazine.
Oh, stop.
It's none of the none of the none is all I remember. Oh, how the flavor changed. You kind of blew my mind.
Da 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 understand you couldn't stay. Wonder where you are today. After all is said and done, it was right for you to run. If you did not do this midnight, 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 dog.
Me and Paul, right? That's Paul. It's called Generator.
Break my back. Out.
chin up. I miss that. So what you been doing for 3 years? Buying Blur records, I know. You having a good time? I can't hear you. Justin's got a terrible hangover. Let's hear it for him. This is called Human.
Come on.
Right, this really is the last one we're going to do tonight. Mew's going to sing this. One.
See ya.